bakunzi ba Jisho TV nkuko mumenyereye Jisho TV arabeme kuzira bazanira amasayifa mwarabonye ya mbere yari gizwe n'abahungu bakomeye bo muri Royal Land ubu naho ariko ategugwa indi cypher izoneka mu ndwi iza tugiye kuri set ahantu ariko barakorera video iyo cypher kamera Murabona bahungu nka gang gahu young kid abariko barakora amasanamu yabo bro VIP man twaherukana kera kweri bro gang gahu gute gute oya je mwanze mumbwira cypher tuyitege gute
cypher yo you already know it's gang gahu rahi
oya reka basanzwe bamubabamenyereye nta kibazo je nkeneye aga freestyle muri yo Muriyo cypher twiteze mu ndwiza.
Ururimi rw'ikinofunofu bavuga bati on garde le meilleur pour la fin. So we could watch you imbere yanjye I'm gonna undo what you did I'm not trying to offend. Before hanina hasrimana navuze Hail Mary mutima mweranda ndagukeneye kamu gumana nanje umwanya ninjiye mwiyi cypher ndabahuha nk'igihuhu sindakuri. The sweeter the juice yeah the blacker the berry. Let me this nerve now when you're jikirenge. Me you game na kundi ndibu gire no ne gire ne. Kona zigari nzoro nga success nia be face. Changwen jabuke ngore kinya trap nga betray. Changwen mindure steal nangure kuri rimba nga Drake. Mwagwa nibi show be show in my feelings di rimbe ni right.
Yeah. Bro. Imirongo kwikaze man. I'm a buzzer. So mwe muri ko mubona gute ukuntu izino cyafa ziko zirakogwa mbega murabona mu inyungu murabonamwo ikintu kizotuma mutera imbere kurushaho mwari mugeze
gutera imbere twe turiko turabikora nka youth records turiko turabikora nka jisho turiko turabikora nka bamaze kuzikora abandi bari imbere turiko turacindira abarapere batararonka moyo yo gupersa urayumva yo kugira ngo bashobore kwinjira nyene indani nabo baronka kajye kugira ntuze twebwe ejo nizo batukihari da kugira ngo tubakorere nabo turiko turabereka karore keza kugira babagira iyo movement kugira ngo ejo bazabikore tutakihari
none mwebwe episode ya mbere mwarayumvise cypher ya mbere yakoze na Royal Land mbega mwebwe mwayivuze kwiki dakene aga feedback kuri rya cypher bro
Nanse kubahari rabajya bahungu nanse kubahari rabajya bahungu nayo nzo bari ibintu byibikesera
impwemu murumva ababire bari tayari kuduhereza ibintu bikomakomeye ni mu ndwiza mbega nta bindi bikogwa youth record iri kirategura muri no minsi
ni bombo kla ewe So ni mvura ukurikira turafite show nitushimye kwivugira ngaho mugatu turayifise kandi it's a big show
vuba cyane
nakajye kweza kuri
gangaho
ni hagisinya deal ni hakiro nka show ni haki
I'm going to go to the next episode.
Kushona mugamo kirundi ni kushona
gushona
mu kirundi ni kushona
kushona
mu kinyamazuru aho ni kushona no more yankee no more gun player ni kushona na ganga honga
aka mix kuri balls zanyu rero mwese twumvirije twagiye
ubu hajye gutosha akajyana n'izo si umubwije kura kicwa n'isoni kamere itwereke uko umuntu ameze nibari mu bicanke mwiza mufatanye muheze baduhenda ngo kwica n'ibyiza bw'Imana irongere dizimigisha bivana nabo wishikagwiza
patience. Songs ziri muri phone, vibes ziri mu gikone. Nihongi sinya ideal buzima bushasha butanga yuko. Kibazo fise murakizi. Inde akwiriye insinzi, waduze na elevator nanje ndugana escalier nka gitizi. Ndagatswe magaze nk'umugabo. Jose ni sabwo mugani wa Young CK ndandika amateka mu bitabo cyo bisaba ni patience.
Patience. Abakunzi ba JISHO TV ndabwira mukurikirane imbuga ngurukanya mumenyiza abano basore ni Young Kid ni Gan Gahu.
Domo Yankee ni Kushona. Ndabasavye. Eyo nabana bumenyere ndabizi ko bigoye ku
Instagram amaze ushaka Kushona.
Instagram, YouTube, Facebook page ni Kushona. Kush Ona.
Oh eh. Ya free codes nti twaberetse abakwiye bose. Ari wunda butse. Ari wunda
butse. Batuzanire batu yo baba. Ni atanga amabaz.
Oh yeah, no. Ni producer.
Ukora ibintu byo mu gikoni.
Ubuye na mabit nyene ngo mukoro ukora.
Eh. Bito ni bitona.
Yego.
Okay, bikorwa bya you free code rikubibona gute? Mwese mbe twitege ibintu byinshi riko rakora.
Bon, ça avance quand même. Il y a une différence. Quand on a dit que c'est un peu de temps, on a dit que c'est
un peu de temps. Tu te
dis que
c'est un peu de
temps.
Batatu badatana mu ndagano eh
yeah. Code sona
thanks abahungu bacyo muri you free code mugume mwitege episode kuma cypher y'umwotsi indirimbo zabo zidla zikomeye Kushona Gan Gahu na
Wodala beat
thanks
yeah.